Namazanda Wesiranizi.
Ah, welcome, welcome.
Nalama ndi zimenezi.
Zimenezi ndi zimene mabwelelete. Chabwino.
Oh, Ramazon ndi ziyeti. Lazikonda zimenezi.
Sure, you won't buzz us in. I'm feeling like I didn't know you. Usamuphe
ana
anarikuti
Okay,
fine.